Hello, hello, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye rekanizere yuko mukomeye mumeze neza abatameze neza nabo ndabifurize ugukomera kuko turi ku isi duhura n'ibibi kandi tugahura n'ibyiza n'ibyiza ariko dushima Imana muri byose muri kumwe na wa mwigeme wanyu jone imbere canke Love Nation kuri Imperialtv eka uyu munsi rero ntangura mvuga ngo umwigeme canke umukenyezi aho muri hose mwubahwe ni mugihe mubizi neza yuko kera umwigeme canke umukenyezi yagaragara yuko atakindi kinashoboye uretse ukwibaruka no kurera umwana no gutunganya ivyo mu rugo gusa ariko uko mubizi ubusiko biri umukenyezi arashuye kurongora igihugu kandi akakirongora neza umwigeme arashuye kubeshwaho n'impano yiwe kandi ikamugeza kure umwigeme canke umukenyezi arashuye guteza imbere igihugu agateza imbere umuryango nawe nyene akiteza imbere kubwo ingufu ziwe n'ubwenge giwe niyo mpamvu navuze ngo rero umwigeme canke umukenyezi aho muri hose mwubahwe kandi amakuru yacu y'uyu munsi ngiye kuvuga ku bigeme gusa na makuru y'abigeme kuko bigaragara yuko abigeme bacu bo ngamo kigucu cyacu Burundi bako barakora neza bako baragerageza gukora kugira ngo bashure kwiteza imbere bateze imbere igihugu cyacu cyacu Burundi bateze n'imbere n'imiryango yabo rero amakuru yacu y'uyu munsi turahera kuri Miss Burundi abaheruka gutorwa mu higanwa rya Miss Burundi ni mu gihe igenekerezo rya 13 ndamukiza uyu mwaka w'2021 Ivang Bejef iheruka kwakira abatowe muri Miss Burundi uhereye ku watowe Livia Tiana Iteka n'ivyegera vyiwe Bernice Mohoranimana Shimirimana Saba Sabrina hamwe na Miss Popularity Dative Uwimana aho bari baramutse baja kuguruza ama konti yabo mu banki ya BJF bakaba bakiriwe rero n'umuyobozi w'iyo bank Jocelyne Munezero akaba yamenyesheje yuko ari iteka n'akanyamuneza kwakira abo bigeme aho yamenyesheje ko izo konti buguruje zitazotozwa amafaranga asanzwe akatwa kuri buri konti abo bigeme rero bakaba bakiriwe mu gihe iyo banki iri mu kwezi ko guhimbaza imyaka 25 imaze ivutse umuyobozi wayo Jocelyne Munezero akamenyesha yuko iyo banki itazohengeshanya mu kubandanya ishigikira ugwaruka mu migambi y'ukwiteza imbere akaba yanaronse akayoko kubasigurira imigambi mikuru mikuru ya BJF agakenguruka nubwira n'ubutwari abo bigeme berekanye mu higanwa rya Miss Burundi riheruka tubibutse yuko kwiyo kwizo konti zuguruwe hazobanza gushigwa ko akagenuke BJF yashikirije abo bigeme murabizi yuko watahukanye Miss Burundi azohabwa imiliyoni 3 miliyoni 3 n'ibihumbi 600 by'amarundi hanyuma uwakurikiye premier dauphine murabizi yuko azotahukana yatahukanye miliyoni 2 akaba arizo bazoshira ko kwiyo konti yiwe hamu wa gatatu yaronse miliyoni n'ibihumbi 500 y'amafaranga y'amarundi hanyuma murabizi yuko Miss Popularity yaronse umumiliyoni 1 ayo rero akaba ariyo azoshigwa kuri zo konti zuguruwe muri BJF eka rero turangize amakuru ya Miss Burundi tubifuriza gutera imbere no gukora imigambi yabo neza bateze imbere igihugu cacu c'u Burundi arico gihugu cabo cabibarutse reka rero amakuru yacu akurikira tuyasimbire ku mwigeme aheruka gutahukana promusic ya iheruka yo 2022 ariwe tetero lorette umwigeme rero tetero lorette aho aheruka kugendera mu staneri wa komine mukaza renova sindayihebura mu biro vyiwe aho bahuriye mu biro vya mu staneri renova sindayihebura hari igenekerezo rya 13 ndamukiza uyu mwaka nyene w'2021 hari mu gihe c'amasaha yo kumugoroba aho yagendera uwo mu staneri rero icari camugenje nyamukuru Lorette nuko yashaka kuganira na musitaneri wa komine Mukaza ibijanye n'imigambi yiwe ashaka gukorera mu iyo komine ya Mukaza. Akaba ari imigambi tutarashura kumenya kuko ntayo yashize ku mugaragaro, turayirindiriye nkuko namwe muyirindiriye vuba cyane, ndibaza yuko tuzoyimenya. Eka turangize kwitetero, tumwifuriza tumutera intege abandanye kugira ngo ashobore kwiteza imbere kandi ateze imbere igihugu ciwe n'abandi bose bamwishimire, kuko umuntu wese akora arakundwa. Nkuko nababwiye yuko rero amakuru yacu y'uyu munsi arayo kuvuga gusa ku bigeme, kuko uku kwezi vraiment abigeme bako barakora cyane, ko arakora n'inguvu nyinshi cyane. Ni mu gihe television best entertainment television ni mu gihe television best entertainment television ariyo BTV muzinga mu gihugu cacu c'u Burundi yahora iramotswa n'umusore Elvis Iradukunda, muri kino gihe isigaye iramotswa n'umwigeme akiri muto cane w'imyaka 25 nawe suwundi ni Yvonne Kamariza. Yvonne Kamariza ubu rero kabariwe aramotswa yo television, akaba ari we bita mu rurimi rw'Igifaransa ngo directrice wa TV BTV nkuko mubyumva. Reka rero nka Imperialtv tumukeze Yvonne Kamariza, umwigema kiri muto cyane, turizeya neza ko azobishobora kandi adoshobora kugeza kure cyane BTV. Nkuko twavuze ivyiza kubigeme bakora muri kino gihe bakorana inguvu nyinshi cyane, kandi tubifurize n'amahigwe menshi cyane kugira ngo bashobore kwiteza imbere bateze igihugu cyabo imbere cyabibarutse. Ni mu gihe rero umwigeme belle9ce asanzwe ari muri management ya SATB, aho abandi bari mu munezero wewe bigaragara yuko wewe ari mu mubabaro. Nyamugeye yanditse kuri stati yiwe avuga ngo ubugaba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe, akasubira kandi kavuga ngo umutima wanje urababaye ariko imbere ni heza. Akaca yongera akavuga ngo ndakomeye, nawe yabyanditse mu rurimi rw'Icongereza je ndabivuze mu rurimi rw'Ikirundi. Rero ntituzi ibyamubaye ko belle9ce murabizi yuko ari umwigeme akora akazi kiwe neza, aririmba neza, ariko atari ko aragaragara cyane muri kino gihe, ariko ntituzi kandi icyatumye akomere ku mutima wiwe cyangwa umutima wiwe ubabara. Rero ni makuru twe kubatohoreza kugira ngo dushobore kumenya neza mbega ni igiki catumye umutima wa belle9ce ushobora gukomereka, ushobora kubabara ku mutima, ariko nkuko yabivuze arakomeye. Rekana Imperialtv tumukomeze ariko vuba atubwire icatumye akomereka umutima. Reka tubashimire cyane mwebwe mwese rero mwakomera dukurikirana, nizere yuko makuru yashobora kubahimbara. Nibutsa n'umuntu wese ataragira subscribe kuri Imperialtv mubandanye mugira subscribe.